miguu yako hapo aje na mtu
unajua tunajua tunakuwa matwini
eh sio si eh
sio mimi
naona naona bwana
ah sio mimi
Enemy spotted.
After all you.
A few moments later.
Run.
One minute, 37 seconds later.